Jiri isanganiro award ITWJ yaribiwe amanota na komite yarijeje ihiganwa ayo namwe mu makuru twakuye kuri bimwe mu binyamakuru bisanzwe bizwi cyane gose karagaciyemwe ni Starboy kuri mikoza Isaac TV nje tugira tuyage kukijanye na kino kintu no vuga yuko ni isanganiro award 9e edition mugiye byiro birazunguruka kumbuga ngurukana bumenyi aho abari muri jiri bagiriza yuko komite yarijeje ihiganwa yuba yarabeshi ku manota yavuzwe y'ugutwara isanganiro award turazi yuko watwa isanganiro award bamaze bashikirije yuko ari WJ gushika kuri no mwanya tuko turavugana WJ kuva muri Bantu Boy ari kwa Big Fizzo no vuga yuko muri kano kandi tuko turavugana niwe asanzwe afise ico gihembo cyanke ako gashimwe ku watwa isanganiro award 9e edition umuririmbyire w'umwaka muri isanganiro inovwa yuko bimaze imyaka icyenda ni imyaka 10 itangwa ku muririmbyi yaranze umwaka imyaka 10 imaze isanganiro award novwa yuko jiri yari irongowe na Cedric Bangi muramuzi no sanzwe yuko niwe asanzwe novwa yuko ariwe asanzwe arongoye cooperative des musiciens du Burundi yoyo ivuga ko umuririmbyi Doblighter ariwe yari yatsinzwe kugashimwe icyo gihembo rero muri icyo gihe ngo nica ari guhabwa WJ Bad Boy Killer kuva muri Bantu Boy aho ni mu gihe komite yatangaje ko uwatsindiye kugashimwe ari umuririmbyi WJ tugerageje kuraba rero benshi ntibabihurije ko gerageje kuraba komite na jiri ntibabihurije ko abari muri jiri bati mu matora twe twari tujejwe kwiga ubwiza n'ubutumwa buri mu ndirimbo 10 zageze muri finale tugaruka inyuma gato y'indirimbo 10 zitarashika muri finale nuvuga benshi baragerageje baraza nutuntu kudukritike abandi baravuga ati bimeze kunuku nta kuntu wiz designer ku ndirimbo ya Suiza Nyampinga n'izindi ndirimbo zitandukanye atashyize muri finale oru nuvuga yuko ni nouvelle generation yaje isubira kumvisha abantu yuko mu gihugu cy'u Burundi asanzwe hari umuziki naho atashoboye gushika muri finale ariko baberi music na ba orege twarabonye ko bashyize muri finale rero bacavuga ati twiheje byose uwaronsa amanota menshi ni Doblighter nubwo yuko yarasanzwe afise ibice 72% mu gice cya gatatu haza WJ afise ibice 48% mu gice cya kabiri umugwi ndangakaranga ariwe amagaba wari ufise ibice 53% amagaba murawuzi basanzwe bafise abantu bavuze ibingoma batamburine aba footballer barafise n'ibindi bintu basanzwe bakora muri uwo mugwi ndangakaranga witwa amagaba tumaze bamaze guha icyegeranyo rero komite iyo yari jiri yagerageje gukoranya ayo manota iratororokanya ayo manota ikigirane ica icyegeranyo komite haheza akanya ica irabahamagara ibabwira ko hari ikinogo kinini hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri bisigura yuko uwa mbere afite 70% uwa kabiri afite 53% urumva itandukaniro rihari ni rinini ya cyane rwose amanota ashika kuri ugerageje kuraba hagati ya 70% na 53% hari amanota menshi cyane rwose bacha bavuga ati hari ikinogo kinini hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri tuyagabanye niko guca rero bagirane bakora icyo bita mwayene bacha bakora icyo bita mwayene bateranya amanota y'uwa mbere n'uwa nyuma bacha bararonka mwayene bica bituma Blight don ariwe don aronka 56% 56% ariko aho hose twari tuzi yuko don Blight ariwe ategerezwa kugumari ari uwa mbere rero ngo babagwe mu gahunda bumvise yuko rero komite igiye gutangaza yuko WJ ariwe yatsinze nubwo twari tuzi nubwo rero twari abantu bari bari ngaho onye twari tuzi ukuntu biriko biragenda kuko komite na jiri nubwo bari bazi ukuntu biriko biragenda nubwo bari bazi ukuntu bari kubateranya amanota baguye muri icyo gihe rero baguye mu gahunda bumvise yuko WJ ariwe yatsinze nubwo twari tuzi ko amaji yo ku mbuga ngurukana bumenyi ya WJ ariwe yarafise menshi rero ugerageje kuraba rero WJ ku mbuga kuri izo sosiyo yarafise amanota menshi kuruta abandi bose rero umwidogo we warabaye bace bavuga ati twebwe twarazwe ubudahangagwa twitwa ko twari muri ko twitwa yuko twari tubufise baraswe ubudahangagwa ugerageje rero kuraba jiri na komite yari jejo isanganiro award biraboneka yuko nibahuje ndagerageje gusomera ugwete no vuga yuko gwandikiwe usanzwe atwara isanganiro reka ngirageze ndarugusomere gatoyi kugira ibintu bigende neza cyane gose nugwete no vuga yuko iyo komite itemeranije na jiri no vuga yuko yandikiye utwara iki utwara isanganiro hejuru handitse ati komite ya jiri bisigura yuko komite ya jiri niyo yanditse urugwete isanganiro awards 9th edition na ma telefone barashize ko Bujumbura kuwa 30/2021 ku muyobozi wa isanganiro wa radio isanganiro Bujumbura ihangiro kubeshuza Ndeka ndagusomere kino kete ndagisoma uko biriterke nta na kimwe simba kandi nta na kimwe mvuga uko kitanditse Turi niteka ryo kubandikira nk'abari bizewe na komite yateguye isanganiro award igira 9th edition ngo dutange amanota mu gice cya nyuma cyabaye ku munsi wa 6 genekezo ya 27 ukwezi kwa 3 2021 Jawa Rovenseti ariko ugo gwete ruza kwandika retrant kuva isa 9 kuri lake views aho igikorwa twari twashinzwe cyo gutanga amanota kuri 10 bari ko barahiganwa mu gice cya nyuma kitashoboye kugenda neza kuko amaji twatanzwe na jiri atariyo yafatiweko na cyane cyane amajwi twari turindiye ko aza kuva mu ma SMS, Facebook, Instagram n'ibindi bijanye n'ingurukana bimenya ari ivyo bita mu rurimi rw'ikinyamazuru rezo sosio tutashoboye kuyaronswa kugira ngo tuyateranyirize hamwe na yari yavuye muri jiri y'uwo munsi maze dushobore kuronka abasumbije abandi amanota ibice kwijana maze haboneke uwatsindiye ihiganwa isanganiro award igira 9/2021 ukuri mu bisanzwe nyakubahwa twarababajwe no kumva komite yari ijejwe ugutunganya iryo higanwa iturengeye akarimbi mu gutangaza uwatsindiye ihiganwa kandi amaji yose tutari bwaya cororokanye yose urese amaji ya jiri ibice 50% yaramaze kuboneka nkuko iryo higanwa risanzwe rivuga ko ibice 50% bitangwa na jiri ikibiriraho ibindi bice 50% bikava mu byavuye mu majwi y'abatoye kungurukana bumenyi turangije twongera kubeshuza biciye mu muza kubona inyuma y'iri kete ahinyuza ko uwatangajwe ko komite yari jejwe gutunganya ihiganwa isanganiro award igira 9th edition yatangajwe amaji yose atari bwaboneke je umva yarashoye gutangaza ariko amaji yose ntari bwaboneke kandi tubeshuza ko mu maji yatanzwe na jiri ikibiriraho uyo munsi atari we yari uwa mbere nkuko byatangajwe niyo komite urunugwete novuga yuko yabace bahereza bandika ati ku bwa komite ya jiri isanganiro award igira 9th edition bace bandika munsi ngenda hayo Adolphe ari wa Adomix Buzingo Delphine na Cedric Banjo ugerageje kuraba biraboneka yuko komite na jiri iyo muri ya novuga yuko yatowe na isanganiro award yatowe na komite ya isanganiro award itora jiri ari ugerageje kuraba ukuntu vyagenze jiri irafise ukuntu ivuga yuko Don Blight ari gutwara isanganiro award ariko komite yaje gutangaza WJ ni mugiye mu manota yatanzwe na jiri WJ yaza mu kibanza cya gatatu hatangura Don Blight hakacakurikira uno mugwi ndangakaranga ariwo amagaba ariko bagiye gutangazwa nuko WJ yatwaye isanganiro award bisigura yuko jiri ivuga ati mwaraturengeye iki mwaraturengeye akarimbi WJ siwe yari gutwara iki siwe yari gutwara ako gashimeka isanganiro award uko biri kose ugerageje kuraba n'umunsi agashimwe gatangirwa benshi baragiye barandika kuri stati ariko uri nk'umuntu ufise ubwenge aribwira wayi bariko barandika kuri stati ngo ngiye gutegura ihiganwa nanje ihiganwa ryateguwe gute ubona yuko ari abantu ariko barakritika n'abandi bavuga ati ibintu byagenze neza abandi bagakritika ariko ko biri kose no vuga yuko nk'abakunzi ba Isaac TV mube hagufi mugume hafi kino kintu ni kintu tugiye gukurikirana uko biri kose tumenye ati mbega gashimwe katanzwe baravye iki kubera iki hatangajwe WJ mu gihe jiri ivuga yuko atari WJ ari gutwara kugashimwe ubwo biri kose turashobora kurondera Cedric Bangiz ishore kuyaga ashore kuduha umuco kuri ico kintu kuko ikintu nk'iki ndujira ubuvuga twa abajournalist ati WJ suye ari kugatwara ibintu byo twa turasoma no muri bamwe bagiye baravyandika ugerageje kurana urugwete rwanditswe n'abari bari muri jiri jiri kuko yatowe na komite kandi komite iza gusoma ivyihawe na jiri umva komite n'ishora gusoma ivyidahawe na jiri reka rero tubikurikirane nk'abakunzi ba Isaac TV mugume muri hafi kuri Isaac TV gira subscribe kugira ibintu bigende neza cyane mugira mu mubahwe ciao ciao yari Isaac TV we are on time bye bye ciao ciao
Isaac TV oh.